wale ana owe kai moku kia kai loa e ka whewini poto e pono nā pēa o hea wale ana owe kai moku kia kai loa e ka whewini poto e pono nā pēa o aluni ili owe kalai me jibia o mua kumai mā lama moku hāpai kai oe luna o aluni ili owe kalai me jibia o mua kumai mā lama moku hāpai kai oe luna alawa iho kauhana kiki I kapakahi ana kua kui ka aina nā kiki kiki kaulaha o Haina mai ka puana, kahi moko kia kahi Loa e ka whewini, koko e pono nā pēa Haina mai ka puana, kahi moko kia kahi Loa e ka whewini, koko e pono nā pēa